Oman, you know, Gomoa Akyepim Traditional Council. Obrifoa, you know, kwa wanko biyo toso miensa. Nana, echilemu ya kamia esem perifoa no. Wamwe iwe nikula ama emofra engu mesunya. Into besara wufwa se, wini esika anase ejapadi biya wano. Fasha wabofra jisu yomu sepe ya dache, obetimi abu omeyi.
Omanhene wɔ Gomoa Akyepim Traditional Council. Obrefue hunako, aho ankɔ bi ɔtɔsu mienu ahyɛnhɛfo a. Wɔmɔ Gomoa sɛ, wɔmɔ fɔ musika ɛnsɔ mɔ ma de sua mu, na wɔngyae sɛmpɛ dodo na ano. Ɛna mahenia ho masontwe nti, wɔmɔ musika ɛma lɔyafo. Na sɛ de nani abra, wɔhwɛ sɛ mabu na wɔmɔ kuro ne mu, ɛbɛtumi anya adwuma yɛ no. Ɛhɔfo yɛ wɔ Gomoa no, ɛmfa wɔn ntoma mɛbɔ ne dea no, sɛ de bɛyɛ a, ɛfi de dwuma ne nnwuma ahodoɔ ɛbɛtumi abɔ wɔmɔ kuro ne mu. Abra ɔne Adom kase ahwehwɛ nkɔmɔ no, wɔkyerɛ sɛ
Me, I was coming judge, a lawyer for the judge of Woody. Now, one man was going to buy a No one, the other liar, what bony are? What come will come? It's a lawyer with them. There, what a bony. They in the end, yeah, away, yeah, I'm doing a bum, go walk with him, or turn a month for. Since I am the blending, I am war, we are going to war. In the sense that, he had a entry as a kind of point about them and the moon too, I am put to no war. And this won't come on, Shinye.
And Wachi, Trafohino Gomoa Akyepim Traditional Council, and now Boata, and so Dinkra, and my name, and no more, one more honour say, won't number come on, one number one pre Gomoa in Puntio. Crano. A man crowd of Wokumwa Sempeni, Yawaka Briefly Development Foundation, no home, Nanakuma Sakrampa, and so catch out to a say.
Oh, yeah, well, Santa Region Pa. And in see, yeah, I can say, a probably who costs to say, National Health Insurance and Pomunia's account with the bear register. Foundation, between me, Abwa, and my wife, Sabi Mumuamusa, and Nam, Oyenti Omunia, I dare this is your mayor part of crown. Foundation no e be first akwan so asome sete fan etime so wo mu nem eno beboa ma mpronyin sen a adults won central region.